sisi wateule tusipo ihubiri injili. Ole wangu, ole wangu, ole watu sese wateule.